onye jiji ga na-akọnye gị na ọkpọnụ ga-ebu mana ọ bụzi onye agbaziri okwe n'ọrụ na-abụzi maka okwu ekwu karụ.